Okwekumieku, omego. Ekumieku, na ndị a ga-adọkarịrị akwụkwọ Guinness World Record a. Bịa kirie vidio a na ndị Guinness World Record. E were n'iwe dọtara Nigerian Government akwụkwọ, sị ya chie ọrịa citizens warning. Ndị Guinness World Record dọtara Nigerian Government akwụkwọ, ha chie their citizens serious warning. Na onye ndị stop zụkwa na ọzọ maka ime competition Guinness World Record. After ka nwata nwa agbọghọ ahụ kwuru na ọ ga masaje ụmụ mmadụ for 200 hours fent bikelu fent yesterday na ụ ebe na ọya kaịka na-ekwu otu nwa kalaba pụta mbọsi ya postuo na ọ ga-eme nke ya sexton ịma aka akwamiko for complete 300 hours Guinness World Record ji chinye aka si na aka ya adịzịkwu ya. amamihe ndị kalaba jesus nọ bụrụ ihe niile gbanyere Guinness World Record a dị isi. O nwebụ ụdị competition anya na ahụkwa na Guinness World Record a. Onye nke sị na ọ ga-track for complete 100 hours anyị kwere ekwe. Onye nke ọzọ sị na ọ ga-amasaje for 300 hours lekwu ya ofe ntigo. Nke ọzọ sịrị na ọ ga-akwa iko for 200 hours nwa kalaba anya agaghị tụwa gị. Even if you ready kwa iko for 1 week, no shaking. Nketa nke mbụ nke ndị na-akwa iko. Nwanna, Orejigo. Ndị Guinness World Record says enough is enough. Na ha chọzị, ha sịrị onye ọbụla na-akpọ ha oku ugbu a, as far as na Nigeria dị n'aha gị, no way. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịparticipeti ka na maka ịgba na Guinness World Record, my brother change kwa country. Ọ bụrụ Ghana ma Togo itinye na aka nsugo pafa Nigeria bụ ihe niile banyere Guinness World Record, ha si mba na agbatị Nigeria nkịta na ha ga-adọka akwụkwọ a. Edejuola Guinness World Record si na ha dị emezuo. Ndị were gị iwe mere Nigeria aja n'obi. Ha Nigeria my country, watch channel the video.
Nwanke mmadụ abịago onye okwu dị n'ọnụ
onye ozizi
ihe ọ na-ekwu bụ ihe ọ na-achọ
onye ozizi
metro maka na shabọtị tụsara m ozi a
onye ozizi
ndị igbo
ka nke a bụrụ ihe mmụta dịrị
onye ka m na-agwa
onye okwu nwa nke mmadụ mere
ọ na-eme ka ọ dị eme a sị na ọ na-eme
onye ozizi
ọ gwara anyị bụ ihe na-eme.